asibingelele kuzo zonke iy'ndawo umbukeleki lapho ngasekhabukela lapheshe ngomzo wakhe sakhile esiqhikisa umkhubu isikhipha sengane esanabeke ngasigqoke nawoma uthanda sambeleke indawo yasibabanango emcakwini kwabuthelezi lapha-ke ubaba-ke ushenge bezomukela khona unduna ankulu kazo njengoba seyibona-ke nazi-ke iy'moto-ke zatheleka namabutho akhona langaphakathi ney'ntombi-ke zikhona langaphakathi kuyaviyela langaphakathi kulindela yena-ke lapha-ke ubaba-ke uthola size kubuthelezi unduna ankulu-ke kazona
Sithokozile kakhulu njengalomcimbi ngoba into engakaze yenzeke obaba mkhulu abangayenza.
Ngiyabona nakhona iy'ntombi nomama abafake iy'ntombi khona namabutho njengamanje engakafiki uyaphake ubaba wethu yini njengamanje esenzela ngaphandle ekhaya.
Njengamanje siqale izolo senzele into okuthiwa umlindelo silindele uNdunankulu
kwazo.
Okukhulu kakhulu nokusijabulisa kakhulu ukuthi ngesikhathi zobaba akaze simbonile unkulukazini evakasha emakhaya njengoba kwenzeka manje. So nje si-excited, sijabule kakhulu, sisemlindelweni. Lo mlindelo uzohlakazeka uma sekufike yena, samemukela wangena ekhaya, athole iy'busiso zamashenge bese-ke siyaphuma naye.
Awusikrisbeg ngitholile kancane ukuthi ngathi na undunankulu kaZulu ukhona khona futhi udabuka khona kule ndawo. Awuthi usithatha usibeke.
Umuzwa kwabuthelezi mkhulu kakhulu. Izindlu ziningi zehlukehlukene. Nathi uqobo ngendlela esibaningi ngayo asazali. Kuye kwasijabulisa kakhulu. Nakuba indoda besiyazi kudala umfundisi uthula sizwe buthelezi. Kodwa besingenalo nathi ulwazi ukuthi kahle hle ngokwezindlu ongowakulendlu okuyindlu yethu yasemcakweni. So-ke siyambongela, simbongela njengendlu yasemcakweni. Asifuneki ukuthi sikugcine kube wokwethu sodwa. Yingakho nje iy'memo zethu zithi indlu yasemcakweni imema onke amashenge ukuthi azohlanganela kane nathi. So nje ungowakulendlu amashenge onke jikelele adabuka emcakweni. Njengoba uzwa abangaphi isikhathi esiningi bathi umevana kaphungashe yilapha-ke ukuwuzi kamevana kaphungashe khona. Abanye bathi umnyamana kancangelele bese bethi mvulane umvulane nje ulele khona la ebabanango ngoba la ebabanango ila kudabuka khona onke amashenge.
Ngiyazi-ke sisazophinde siqhube vule sakho lapha mhlawumbe nje awakho okugcina njengamanje saqhuba saphambili.
Okwami ukuthi njengamanje ngibheke ukuthi amashenga abemunye abambane ekuthini semukele iqhawe lethu. Sisaphothe siliphe imfundumalo ukuze nomsebenzi walo kube lula kuya phambili.
Sithokoza kakhulu isikhathi sakho thi wasepasi.
Ngiyathokoza kakhulu. Ngiyabonga.
La 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 omkhulu wakhe.
Bashashay ba mama keba ono ikosize na
Yeah.
phezulu ngoba kuyivile.
Thina mithi.
Eish.
Mashe namahle kosowalisa. Ukhoboza injabulo enhlizweni zethu njengoba eshilo osumukelile umnewethu. Senza into ngisho nobaba nobaba mkhulu abangakaze bayenze. Asikaze sikubone ngoba sibuka nje uNdunankulu evakasha engena la ekhaya. Obaba bethu babezinduna zasendlunkulu. Kodwa phezu kwalokho uNdunankulu asimbona ngefika lapha emchakweni. Siyaqala. Ngaleyo ndlela kukhulu kakhulu kithi shaye. Amashe ngeke akhipha nansi impahla. Sokunyaka ka-32 lo amashe nasemcakweni ehlangana njalo ngeviki lokuqala likaJulayi enza umcimbi wasemcakweni. Amashena ayafisa ukuhlangana bumba nabemunye. Amashena ngokwendlu yasemcakweni ayafisa ukuphakama. Lo mcimbi esiwenze namhlanje ube yigalelo elikhulu ey'mpilweni zethu nasemqondeni yethu. Athi-ke amashena akubone kubalulekile ukuthi uma uNdunankulu ezongena la ekhaya esithatha ngokuthi yona ndlunkulu yamashena. Njengoba yonke le micimbi esengiyibalile igcinwa la ekhaya. Athi-ke amashene afisa ukumkhunga uNdunankulu ngokwesiko ngokuthi simkhombise le mpahla. Ngale mpahla-ke shenge sithi iy'nyana zakwaphuthelezi zonke azikwembathi. Izitha ayiqhele phambi kwakho. Iy'nhlahla ayibuye zize kuwe. Uhole ngokuhola ongobuhlakani bey'nyana zakwaphuthelezi ezanqoba kusukela emandulo. Engathi nomvelinqange angakwembatha. Konke okube okubhekene nawe kuphenduke kubheke kulabo okusuka kuwo. Nansi-ke impahla shenge sicela ukuthi uyemukele esithi sikukhunga ngayo ukuthi noma yikuphi lapho uhamba khona unuke iphuma ley'nyanya zakwaphuthelezi nomvelinqange. Sizophuma nayo-ke mashenge. Siyicwaninge bese siyabuya-ke siqhube usiko.
Thank you.
Yeah. Come on.